fethu sesishile emhlabeni usigebengu kuthi isidumu sakhe sitholakale neindebe ezinamanxeba agologe ebusika emseleni ekuseni ufile unkunzi kayihlehli kuhlehla amagwala thi umphakathi wasemzinyathi umzimba wakhe ubucindezela nangamadwala ufile unombhedu udubandlela ufica kagezanga unkomo kayivuswa kuthi wakuzile ngisho inhlabathi emzinyathi ithi yamazi ukhumbuza amayidlula kugeja uzoyishiya namachaphazela egazi imvelo kade ibamba umhlangano ngokufa kwakhe uthi umbika yikho inhlabathi eyovuma ukuba yithuna lakhe umufa kavuka ayolanda le mphefumulo yami kanothukela kuthi imvelo isala ibambo ngezansi uma ibona sibheke ekhulwini isibalo uma kuthiwa kaphakamisa amathuna ambiwa ngenxa yakhe umphakathi awubuyele emuva uyoshisa isidleke kubuke ngathi usigebengu ushiye ekhanda amasosha emzinyathi kusolakale ngathi ubesazi ngokufa kwakhe uthi bonke abakhetha inkosi ngenxa yengceba ubaba ngimela lamba siswele igazi bekhona ibandla lonke lisukume lime ngensabula kajenene uthi ningibonile mina ngisaphila ukuthi uma ngidlule eceleni kwasidumbu umndeni ubusala uma isitende uthi encwadini komunye umusho ningibonile mina ngishintsha izimoto zakanokusho madoda ibandla lizile ukudla ubaba kakadli nasi isixuku samasamariya pho niphume kanjani kusona ungekho umndeni okhalayo uthi madoda ngisanithembi niyavilapha ngiyobonga niyinqobile inkolo yamanazaretha thumelani noma inhlamvu yesibhamu iyothulisa lwamfundisi okhulekayo siyancipha kunokuba siyakhula isibalo sey'ngane ey'hushulwayo kuthi wezisukwini umahosha ubekhetha inkosi kwadukuza kwelinye ibandla umzali uqhathiza uhlangane naye ivathi umjive etshela abantu ngojesu obuyayo uthi uma nibabamba inkunzi nibaphuce nawo la mabhayibheli abafundisa umhlaba ngokubuya kukanembeza kulo mhlaba wamanga thina esibusayo madoda anciphisana amathuba emsebenzi kwanda abathwalayo uthi sezingamani zikhanyilanga nezama izindleba khothenda laphathi wamangisi ngisanevolovolo angizukulivumela ifa likazulu udliwa abantu ababulala ubaba ezinkompolo nina nathenga umuntu omnyama wasidayisa kunina mhlawumbe isiphuca umhlaba nithenga ibala lethu ujuluka umkhulu ozala ubaba usikhindi samabhuni umehla kabhekeke ugqoka ubuso bengonyama watholakala edindilizile esandlwana ngenkathi niqetha umbokodo nesisekelo uthi nala ngiyakhona ngiyofika imtshele wadabula amanzi azawela amasirayeli ukuthi ukulunga kwami kwasala empini yamasinyora uthi kwabasela ihlasela ihlome ngifuna niyophela lesa sihluku segazi lachitheka encome bathi madoda ngiyophenduka ethuneni manihlulekile ukubabonisa ngamehlo ubukhali benkemba kagoliyathi khozinyane lemvubu ladliwa izingwenya kwacweba izizipha nifike nimtshele ongizalayo ukuthi ekufeni kwami ngifune umuntu oyogqoka inzila nifike nimtshele ukuthi kusho mina usigebengu inkabi ibidume ngongitshontsha imizila ngenhlanhla usigebengu wafese waqashile amaphimba ayocula amagugu emngcwabeni wakhe uthi ibhokisi lami selehle emgodini uceleni niliphelezele ngembuzi ephilayo uma nihlulwa yilokho nisiyeke isidumu sami ngizozingcwabela mina umusho wokugcina ushiye encwadini uthi bonke abathongathi bengcebo bayophetha ngokukhonza izinyoka waseyivala umfundisi incwadi lehle ibhokisi my god